Nicho ndiko ndavuga ngasanzwe ndi mwishengero ndiko ndakumenyesha nimba warate kuri Yesu ngo akuruhure bigusaba kumenya uwo wagiye ko kugira ngo nusubire guhungabana nibiriko birakukurikira Yitwa El Elyon le Dieu très haut Imana iri hejuru vuga ngo asangwa uri hejuru ari kumwe nanje abo hasi bonkangishiki Yitwa Jehova Jireh niwe adutunga vuga ngo sinungishijwe na stoke yanje Nungishijwe na Kristo Yesu. Sintunzwe n'umushahara wanje. Ntunzwe n'Imana yanje. Amina. Yitwa Jehova Nisi. Hallelujah. Niwe bendera y'intsinzi yacu. Yabaye intsinzi tutatangura kugwana. Twebwe nitugwana ngo tuneshe, tugwanira mu ntsinzi kuko Yesu Kristo yanesheje kuva kera. Ano we know and we believe. Victory belong to Jesus. Victory belong to Jesus. Ndakubona muri nondwi. Wakiri ntsinzi mu territory ah no reka ndagasubiremo cyange ndiko ndibye ndakubona muri nondwi wakiri ntsinzi mu territory yose wari kugwanderamo imbere yuko inyama zishika ku meza abari muri salon bageje kumva kamota nimba imana yarampaye demir batinga 20 servant ndabona 20 servant itanguye kopera ku buzima bwawe inda nemo Ugiye kugira amagara meza muri 20 servant. Ugiye kugira amagara meza muri 20 servant. Nari mvuze ngo kuwa mbere. Ugiye kubona intsinzi utigeze ubona. Hade boss. Ndavuze ngo kuwa kabiri. Ugiye kubona intsinzi utigeze ubona. Ah. Ndavuze ngo kuwa gatatu. Ugiye kubona intsinzi utigeze ubona. Ndavuze ngo kuwa kane. Ugiye kubona intsinzi utigeze ubona. Ndavuze kuwa gatanu. Ugiye kubona intsinzi utigeze ubona. Ndavuze kuwa gatandatu. Ugiye kubona intsinzi utigeze ubona. No, iyo mvuze intsinzi simvuze match. Iyo mvuze intsinzi ndavuze victory. Kandi intsinzi niba kuri stade gusa. Intsinzi mu bukene ni gutunga. Intsinzi mu nzara ni guhaga. Intsinzi mu marira aya. Amashi menshi cyane kuri Kristo Yesu. Amen. Vuga ngo yitwa Roy. Uhoraho niwe mwungere wanjye. Vuga ngo uhoraho niwe mwungere wanjye. Uri kora duhamagara rero ashobye kutubera umwungere ashobye kutubera umuvyeyi ashobye kutubera intsinzi ari byose muri byose vuga ngo niwe byose muri byose haleluya yitwa Hosenu lutse kinufe imana yadukoze nimba yarashobye kugukora wewe nishobye kunanirwa kugukorera icari kigoye ni kugukora wewe itarinze kugwa mapine ane ukagenda udatembagara wujya ijya mpene yawe yibeshe iyaguruke ku maguru abiri ige ndigwa gute ariko wewe kureba maguru yawe n'agafero ugashiraho iyashoboye kugukora ikaguha equilibre ku maguru abiri ninaniwe kugukorera kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane iyashoboye kuguha amaso igahitamo gushyira icyo kintu cirabura kandi ivyirabura bitabona ariko ukabona neza ufite icirabura mu maso yawe ivyirabura n'umwiza ntibibona ariko ndabi na madamu wanje ni inzobe mu jisho arirabura ariko ukunyene hirabura arabona yashoboye kugwa igisho girabura ukabona naho nyene wibaza ko hirabura ugiye kubona cyane y'indara y'amadara wa Jesus